I'm going to go to the house. Namu sole bianu kani jeno lianu Ige le milo namu bole biao oga Ige bumebu namu sele bianu kai jeno wamu banu Ige ne le milo namu sole biao oga Mama eh mama Mama eh mama oh mama Evelio Nandi botuli no sina Onwelo nya ge bunne ozo muta di obala
Nanna bife
Mana kuko maya na ebu No mro no nwere kwa ni ana na apu no nilo
Recognize your father Nanna bife
Karu se pe na mpe no wa
Recognize your father
Oko kwa kana abu keje bu ya Oyo Oyo
Nanna bife
Oyo Itaka Reggae Owe blo ni fenti beta ka bo bakan denna denna papa o ide Itaka Ige bu mebu na mu sole bia kani weje no lianu Ige ne bu mebu na mu bole bia o oga Mama e mama Naso Onye ife nnekwu na-ewe iwe na-achọ ntị na nakọ wọta ife nnakọ Maka na eziokwu nọ na-agba agba na ntị Na nna nọ bụ ife Anna bụ ife Na nne nọ bụkwasị ife A meseji nnachi ịpasị n'okwu a Eyege yege Nga mu ntike wọta ife nnekwu o alele Eri mgbamgba alụpụta ụwa Sọsọ egwu ndị nne ka nna anụ n'afịa Emegidekwulu ndị mmadụ tụgharịbazi egwu nne ka agụọlụ nna Ka ọ gwa dị gị fanema na balansị ma n'ọbasị A ndị na-eti egwu ibe mee Ibu nwoke gị bụ nwaanyị cheta na ọ bụ nna tụlụ ime ji mụyi ịdalụ n'enu Ebe gị na nna bụ ife Eto dị ike na nke o mere ọma ọzọ A sị na ike na-enwa dibịa na ọgwụ ọgwọlọ ọgbọ mgbọrọgwụ n'ime ọfịa Eyege yege Ife na mosi ji akwa akwa alili maka egwu ndị nna Ọ bụrụ maka na mkpu nwoke Don't misunderstand me Because give honor to who honor is due Maka na ọ mụna agbasa nkịta ọ dịka ọ bụzi the routine A sị na alụ gba arọ ọ bụla omenala Ekene kenele mụ ndị nna n'ụwa niile Happy Father's Day, Kanebu. Happy Father's Day, Mananaba. Happy Father's Day, Kanebu. Nakwalele. Siche teke nendi na kesi eche teke ne. Malunu no buna buba grand. Ndi ne jaba. Mapana no na su na ruolu ne jaba no no. Makana zeba fio patego. Nna jebe hosolo patego. Nne no lunu no ne ne kwatu muanya. One nem dito dite ne nuwa. Bamba teta Malago, even Nana Nunelica. Unage bume buna mo pole, ige bume buna mo selebia, kani weno leanu. Inagele milo na mo pole bia o oga. Inage bume buna mo selebia no kaije muzo muto ponu. Mama e mama. Ewele o. Ekena kenelu muname Ekena kenelu mafo mulo mumu Makano bu ewulegu nenam na fagulu ni muno Kafaji muta emile straight na moski odogu Obonyo kanepu oku ya High Chief Omenka one of Oronato Ochidiva local government in Kedi Enugu State. Mr. Adolphus Emelife, Odogwu Amulu number. Ofunwe Kamulu na Mkulu Agalanya. Senior man on Eze Mali. Ebele Nebe Nisin Namoy, Adolphus Emelife. Bunoga Adere Namma. Adilu Inage Echieze. Nigga didn't do the evil battle. Nigga didn't do the evil battle. No one even did on Nagame in a Bolibiano, can you tell me to go live? You got a boom, 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 Bolibia, oh, oga. You got a little Namo Silibiano, can you tell me, Boliano? Ah, you go, 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 you a little bemo. If I get for Guabona, new Guamara be busy. Even what I can work, even what I want. Nikina tani tani runne na ni runnai recognize your father mala malo nanna nolo nanne no kaziolo nanna bife recognize your father nanna bife ete kwana recognize na musende na every day na busia bife muzifane e kana kana lu mundin nende na support nanna maka ni fane madrid Ndende nene kumaze malo Eh, nana nana kwa alo Yesi mani duko Kene kene elu mundu Some tradition nani wepo si change Yeli yano amuba mwa yedesi amuba nana ta Agoko siya maguru Ma hapa ana mama Ma everything boy siya mwa Naba, dadi siya happy Yesi mani duko Mana woke mwe kose de Achosh na Mwa kepi Kwe ulubo yiru Witaji no soji Na oku osi Because if I be a chakosa ya buwa ina So if ene kubo na wabuna yeje bo mungwe Woke yeje wa yeje yeje Dele wabuna anataba Hebele woke pala Odea naru Kumanaga Ndina papa Ide Ige bumwe buna mbole Ige bumwe buna mbole Ige lomelo na mbole Bia oga Mama e mama
your father, Nana Bife. Recognize 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 your father, Nana Bife.